nyibaza cyaba tuisi bafati kanyobera maza gahinda kenshi kakanyegura bafatiranga yanjye ganga bafisi mbona biruhije habakuye aho bajya nka hatinya
Niko kubaho, niko buzima.